Molweni bahlali. Kulena ke i-video sizojongana ne-theory ka-Pythagoras ebizwa ngamanye amaxesha nge-Pythagorean theorem. Ndiyathemba ke ukuba le nto ndithetha ngayo neligama lale theorem alitshanga kuwe kuba kaloku kubalulekile kakhulu kuba uliqonde. Isetyenziswa kakhulu apha kwi-maths kwaye akukho nzima kakhulu nokuyiqonda ingakumbi xa ukhe uziphe ithuba lokuziqhelanisa nokuba isebenza njani. I-theorem ke ndingathi ngesiXhosa yingqikelelo kuba yinto umntu ayithethayo okanye ayicingelayo aze azame ukubonakalisa ubunyani bayo ngemizekelo. UPythagoras ke ngulo mntu wayicingayo le theorem kodwa ke singathabatheki incoko yezadlulayo. Masijonge umsebenzi wale theorem kwixesha langoku. Masithi ke sinonxandathu apha ne, siwuzobe kanje. Ndithi osogqiba kuwe ukuba lo nxandathu ayinguwo lowesiqhelo yi-right angle triangle. Ngamanye amazwi, ngunxandathu onemigca edibana ngendlela eyenza i-angle engu-90 degrees. I-angle ke ukhumbule kuba yile ndawo iphakathi kwemigca, le ndlela imigca idibana ngayo. I-angle zibalwa ke nge-degrees. I-right angle triangle ngunxandathu one-angle enye engu-90 degrees. Xa ke une-right angled triangle, i-Pythagorean theorem iyasinceda kakhulu kuba siyakwazi ke ukuthi xa sisazi ubude bamacala amabini, siyakwazi ukukhangela ubude becala lesithathu. Ngokusebenzisa le theorem ka-Pythagoras. Phambi kokuba singene emxholweni mandicacise ezinye izinto ezibalulekileyo. Xa sine-90 degree angle, sizoba ngemigca ehamba ngqo endaweni yalo mgca ujikayo. Iyaqaphela apha kule ndawo. Okwesibini ke, eli cala lijongene okanye lichasene nale right angle kulo nxandathu libizwa ngokuba yi-hypotenuse. Zimbini kuphela ke izinto endinokuxelela ngeli gama. Okokuqala, aliqhelekanga. Okwesibini, lisuka kwesiGrike. Enye nenye andifuni nokuniqhatha ngayo. Kodwa zama nje ukukhumbula ukuba soloko ilelona cala lide kunxandathu one-right angle. Futhi ngale ndlela lingaqhelekanga ngayo eli gama, inoba kunganzima nokulilibala. Kakade ke sizolisebenzisa kakhulu ngendlela yoba sozulilibala kuba somane sithetha ngalo. Khumbula ke ukuba le theory ka-Pythagoras ngesilungu ithi the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides. Sesitshilo ke ukuba i-hypotenuse lelona cala lide. Masithi ke ubude be-hypotenuse ngusi. Phambi koba sijonge apho sizikhumbuze kuqala. Andifuni siyilibalele into. Ukuba i-hypotenuse kwasoloko nakowuphi na unxandathu kwasoloko ileli cala lichasene okanye lijongene ne-90 degree angle yakho. Besithe ke i-hypotenuse yethu kubane ngusi. Usi ke bubude beli cala, bubude be-hypotenuse. Osogqiba kwethu sithi ubude beli cala lisezantsi kunxandathu ngu-A. Ubude belicala lokugqibela ibe ngu-B. I-Pythagorean theorem ke ithi kuthi ukuba u-C xa eziphinde kabini uzolingana no-A eziphinde kabini osogqiba adityaniswe no-B naye eziphinde kabini. Ngamanye amazwi A squared plus B squared equals C squared. Ilula ke le formula xa uyijongile ungayijonga uyithathe kancinci cinga fanuba hayi ayinamsebenzi. Kodwa umsebenzi wayo kuqhela utshiwo kakade ke ngesilungu kuthiwa i-dynamite comes in small packages. Lena ke bahlali yi-dynamite ye-mathematics. Masithi ke sivavanye le formula ukuba isebenza njani. Sizobona ukuba kulula kanjani uyisebenzisa xa sesiyazi nokuba xa sesiyijonga ngendlela ngendlela izosebenza na. Masiqale sisuse ke le ilapha. Into sizoba nendawo yokwenza umzekelo wethu. Masithi ke sinonxandathu apha. Ukhumbule ke ukuba lo nxandathu kunyanzelekile ube yi-right angle triangle. kuba xa ungena right angle unqandathu wethu ayizukwazi usebenza le formula, ayizukunika impendulo eyiyo. Masithi ke le angle ilapha yi-right angle, ngamanye amazwi yi-90 degree angle le. Siphinde sithi eli cala ubude bayo ngu-4, okanye hayi masithi ubude bayo ngu-3 ne, eli ibe ngu-4. Thina ke sifuna ukwazi ukuba eli lide kangakanani. Into yokuqala ke endiyenzayo mna xa ndibona i-right angle triangle, ndikhangela i-hypotenuse. Leliphi icala eliyi-hypotenuse? Inye ke indlela yoqiniseka ukuba sikhetha icala elililo ngokhangela icala elijongene ne-right angle. Elo cala leli ke kumzekelo wethu leli cala belingusi ngoku besithetha nge-theorem yethu. Khumbula ke ukuba besithe a squared plus b squared equals c squared. Ndisebenzisa usi apha kuba sizomkhumbula lula, kodwa ke besinosebenzisa neyiphi na i-alphabet. Sizothi ke 3 squared plus 4 squared equals c squared. Usi yi-hypotenuse yethu ke, singalibali. U-3 squared ngu-9, kuba siphinda-phinda u-3 ngo-3. U-4 squared ngu-16 ngokunjalo, xa zidibene ke ngu-6 squared. U-9 plus 16 ngu-25 equals c squared. Sikhumbule ke ukuba sifuna u-c, hayi u-c squared, kwaye ubude abukwazi ukuba linani elirhoxayo. Sijonge ke i-square root sika-25. I-square root sika-25 ke ibe ngu-5. Ngokusebenzisa ke i-Pythagorean theorem sifumanise ukuba ubude beli cala lingu-si ngu-5. Ngosebenzisa ulwazi lokuba elinye ngu-3 elinye ngu-4 ngobude, khumbule ke lasi yi-hypotenuse. Masenze ke nomnye umzekelo, sizobe omnye unqandathu one-right angle. Masithi ke ngoku lo nqandathu wethu uzokumila ngendlela eyahlukileyo kancinci, kodwa ke sikhumbule ukuba into ebalulekileyo yokuba ibe ne-right angle. I-hypotenuse yethu ke ubude bayo ngu-12, eli cala ngu-6, thina ke sikhangela eli lilapha ngezantsi. Masikhe sibhale ke i-theorem yethu ka-Pythagoras, a squared plus b squared equals c squared. U-c ke ngulo umele ubude be-hypotenuse yethu. Into ke endifuna uqale ndiyijonge yeyokuba leliphi icala i-hypotenuse. Khumbula ke into esiyenzayo, sizojonga iphi kanye kanye i-right angle yethu, i-90 degree angle yethu. Sijonge ke icala elijongene nale-right angle. Enye indlela kodwa yona ayisebenzi qho kuba ngamanye amaxesha unqandathu wethu awuzotywanga kakuhle. Enye indlela ibinothi kuthi mhlawumbi ujonge uba leliphi elona cala lide. Kodwa ke sesibonile apha ukuba u-a squared plus u-b squared is equal to u-c squared. U-c squared ke ngu-12 squared, ibe ngu-144. Sikhethe ke ngoku uba u-6 izoba leliphi icala, ingangu-a okanye ibe ngubi, ayinamsebenzi kodwa loo nto. Kodwa ekugqibeleni yenye lamacala mafutshane. Masithi ke kodwa eli singalaziyo ngubi, eli silaziyo lingu-6 ngu-a. Siyamazi ke u-a uba ngubani. U-a ibe ngu-6 squared plus u-b squared, eli singalaziyo inani, is equal to u-144. Loo nto ke isinike u-36 plus b squared equals u-144. Ngoko ke sizothabatha u-36 macala kuba sifuna u-b squared azihambele yedwa. Osogqiba sishiye ke no-b squared equals 144 minus 36. Sishiyeke ke ngoku no-b squared is equal to u-108. Singamhoyi ke la 112 kuba ke le video bendiyenze ngokungxama ukuthile. Siqhubekeke ke sikhangele u-b kuba besingabuzwanga u-b squared. U-b abe si-square root sika-108 sikhumbule ke la 112 ubhalwe wrongo u108 isquare root sika 108 xa sesisibala singasebenzisa nesibali manani izoba ngu 10.4 into ke ebalulekileyo into esiyifumanayo apha kulo mzekelo siyabona ukuba ubude be hypotenuse yethu ngu 12 ubude buka A ngu 6 ubude buka B ngu 10.4 siyaqaphela ke apha ukuba i theorem ka Pythagoras isincedile sakwazi ukufumanisa icala safumanisa ubude becala ebesingalazi iqala ngokusebenzisa ubude balamacala amabini besiwazi cela ke sikhumbule bahlali ukuba ayizusebenza xa uzothi mhlawumbi b squared is equal to a squared plus c squared kuba awunodibanisa inani elikhulu nelincinci ufumane elincinci ngoko ke ndiyathemba ukuba noko xa sowuyibonile le ndlela yenziwa ngayo uzokwazi uwafumana amanqaku lula xa senibhala imviwo sizophinde sijonge nakwezinye iividiyo.